sia yona damu yalio toka humu unisa
to me.